Hey, wafithi unkosikazi kaMampintsha. Hey, ayakadlali. Yho, kanti kwenzakalani emhlabeni? Laleni ye ephini nefoni nokuvula kwefoni ikhona. Iyekeniki iphozeni. Kunentsha ke manje. Ugeli uvelwa uhamba kakhulu. Kwazi wafinyelela kuma camera sendlini. Hayi. Hayi. Laleni yabona ke manje. Ubuka amakhamera asendlini abantu abake bafika endlini abantu abake baganga endlini ubalanda fresh ubalanda bephila so meku ukuthi usindile efonini awukho mhlambi nawe ifoni wawunganayo noma WhatsApp wawunganayo amadata wangakhuluma nobhuti uzobanjwa manje unyuka izitebhisi or usekishini or uhamba emapassage ey ni engingakusho nje kushubile futhi kushubile kunjalo kusazoshuba if wakuhamba egcekeni noma wahamba etebhisini wanyuka etebhisini noma wakuhamba ekhishini ngaphandle kwemvumo kasisi answer you if wakuphuma ebathroom onqunu uyitshe uthi kwakho lapho kwesivini answer you if wakwahleba ekamereni elinye uhleba ngosise sekamereni elinye sazoba mude lo 2023 and make sure ukuthi ningikhatha off ningalokho ningibuza imibuzo angazi nami njengani ningalokho nithi sizo sekuyi angazi ningangifoneli abantu bamaphepha
sisikaMampintsha engithakatha 2018 They didn't know we were taking my camera in my house. We were near church. He cocked it. Oh, cocko vula. I'm in my kitchen, in my passage. One. My bingers. What's up, Angela? Hi, Buffett. Shut down.